esakha umkhanyo sijikelezwa ngumvangedwa engqondweni owu masinde siyiphalaze lemilini ikwanele ndibachasile ontsikelelo ndibachasile ontsikelelo andosisi ndiyabacekisa kwenjani isitshidudo esingenabisi ndiphindlebe emzantsiwentu ndichubukule umkhoko zinto zomzantsi bezabe quthi izimuncumuncu zezimilibonto zikeleqheleqhele zamhlaba nawe zibeuthatheko uhlalusini kalokwabonga abanzonzisi bekamva lakho utsho uyifumane kade nemfundo yakho nomsila ikwangabo abakunika sona sehobi sisila ekugqibeleni nguwe oshekuligcwabevu mshutunika bakushiya uxhelekile emphefumleni njengamaxhalani ngexhwethixhwayelo uthi sewuzama urhubuluza uzinciba iintanda ziphele entliziyweni kuba kaloku bakushiya unzulu ngeengcinga zenkwaleko bazingela bephethe ityiwa kuba kaloku bafuna uhambe besithi nabo batumekile banehlungu ngogama bengazi ukuba bawushiya ulilolo nambethi ubuhlungu mntana sekhaya aphilele okuhle kodwa uphambuke kwindlela ezigwenxa ukuzingabi esikumnono ngomnini khumbula akho nkanga idubule ngethi abantu abazitya amacwaka bazawuthi umthatha uyazala umota eso sesona sibonda siqulethe ubuhlungu wevuzakuthi kuzala umtshalako wethu nabo kucancatha phezu kwendlela ezidibilizi nam andizenza itsolo kunenaliti nto nje ndithi mandikhulu zisikezi
Chapo
umnqunqo ewe ngumnqunqo obonakele ingqondo unomika kubonakala ngemiqondiso yamanqangisa usiye ukuqaba into ibisisiqhelo kumagqiyaza kobangulo ufake ukugqobhoka nobukhoboka bobucutha ngaba zibiza usibusiso kwisithunzi usibusiso kwisithunzi ke ndibachasile ontsikelelo abo ke ngabathandi bezono beqhube zodidi inqwelo ngamarhamu iingcuku ezingothuswa ligqilongo ndibonike inambi iphilisi ifundisa xeshanye imithisa abantwana abangathathi ntweni kuba icatule leziko benyelisa ngofaka umsila kumadoda kalokuhamba bhekile likhambe lingenasicingo khandingcamlisi mandirhabise ndikubonise bawena ufana nentsungama qhama sele behlulekile abezendaba ndibengathi bayiphicotha nemeko kodwa bayiphembelela ndiyabaxelela ndiyababonisa ndiyabamemela kudliwane ndlebe ndithini ndibachasile ontsikelelo ndibachasile ontsikelelo ke ndibachasile ontsikelelo
sekukade noko ndiwamumathilela amazwi akanamithembi sendibotsakwa noko ndiwatyekeza sekukade noko ndiyifihlelele mbilini yanditshisa seyindipheke nokuni ixhenze sokuhlanasuku sendibumila noko monikhalasi ilanga lijikile amathunza nabile kungabanjalo kaloku yazinomkhosi usemlini ewekakade soyikanje umbethebe esanalala phandle nelindisikisi selingunabafunyeni kule mihla edubisiso Salamanza, which is a little bit of 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 a